Ukhulula ukuthini?
Akuthini, uzothini
lati? Igama lami uPhakamani DE Khomedieni. Ngihlala ngase-next door. Nginenkinga-ke mina. Ngambona usisi abahle so vele ngivukele. Ngivukelwa umona. Bazala abanye umama. Le ndlini ikhona ilende. Kumnandi kuba yisilende. Isilende amasigodola. Futhi sifake ephaketheni. Sifake ekhukhwini. Soze sigodola. Isilende amasigodola. Simbatha ngefaduko. Uma ingekho iy'ngubo. Ave kumnandi kuba yisilende. Enye into bathi mina ngiyazi English. Banginyanyisa. Ngabatshela ukuthi go ahead. Kusho ukuthi hamba ngekhanda. Bas Africa angiyazi. Ngabatshela ukuthi popasa dance. Popayo salu dance. Like sinenkinga la. Si broke kodwa sabi corona. Ikhona nemba umuntu broke. Wonke lawo bagulayo banemali. Uze u-CJ athenga isabi corona. Multiple account yakhe, 37 rand account yakhe.
Are you a prophet?
Le corona vele ifika ithi, ngizenzani into leyo mina. So, ngicela singapheniki guys. I-corona abantu abanemali. Buka nje uSibusiso. Uyadabukisa. Ngayenza into enje i-corona. Ay ay ay. Ayikho rise le. So sine khazi richike sine khazi. Xolisa ukusho lokho. Ekhazi sina rich. Siphuza amanzi nge fork and knife.
Yes.
Sina ekhaya bese sina si rich. Siso sekhaya khona ukukhuluma. Ukukhuluma. Kodwa uma ifuna ukukhuluma kakhulu, usebenzisa i-microphone. Ukhuluma ama-sign language nge-microphone. Umuntu onempandla ave ehluka, nengqondo egodolayo. Umuntu onempandla ingqondo yakhe iyagodola. Umuntu afika esaluni enomkhulu ikhanda lonke. Enomkhulu ikhanda lonke kodwa aziyikhinele la. Like kumnandi phezu. Kumnandi South Africa. South Africa khona amaZulu, khona amaTsonga, khona amaPedi. Ngazi ukuthi i-mix potion. Kule yonke le nto lena lapha guys South Africa. And ngala eLimpopo gogo bakhona babukwi wrestling. Usuke eLimpopo futhi.
Eh.
Ngiyibona hairstyle. Amapedi gogo bakhona babukwi wrestling. Etaxini ugogo wakhona. Hey ngonaka, ndilo uswala ngachosi leyo. Amatsonga athenga KFC. Qeda ayifudumele. Inabasopho. Qeda bayifaka nesopho ngaphezulu namazambane. Ufuna ukukhuluma ngamaXhosa. Xhosa Foster. Hlela ukukhuluma English njengayithola. Yo, ngizobhatha zi snake le forest. Omuyo usizwa umXhosa report i-crime nge. Bakwenze njani izolo? Yo, ndibona ezinye izi boys apha ya. Zandi threat nisha. Yo. Keep the guns. Yo, I was so frustrated. What you are? Yo, definitely chance in that ranish. Can you feel it? Yo, Kavastadish and never tell about you. I look dangerous like outside. Like, I'm not saying about my hand in the bolo to live. So no kulum to my eyes, a woe. Best of unto Bagla lay, a woe. Like his own. Bolum sing a mass, a woe. Have a nominee putting a mass. So, I'm going to go to the house. Yazi khona into engibingcasulo indaba uthi hey nendoda mina nendoda isibuka wami ngiyamthanda uzweli wami ngiyamthanda labo khona isibuka khona mnyama ngathi ngitsitsela kamakhenini angaze ngambona umakhenini kunomtsitsi lophu ngathi interview yomakhenini kathiwa ufuna ube umakhenini ya bese umtsitsi Qualify put. Of a cool case of a cool way. And yet, Connor, sometimes you bucky, right? Like bucky, command, you bucky, cause my cousin, the moon to echo, and look, we need one great ball and great ball. Tell our father, the young amato, and one son.
No.
Let me in, guys.